Umphakathi wase Mthwalume, ogwini oluse Ningizimu KwaZulu Natal, uhlalele ovalweni kulandela ukutholakala kwesinye isidumbu sowesifazane esimobeni. Lendawo ilapho okwatholakala khona izidumbu zabesifazane nokusolwa ukuthi babebulawa ngumalugaju eminyakeni emibili edlule. Uvusi Khumalo uvakashele eMthwalume wafike wakhuluma nezakhamuzi.
Sisemthwalume lapho kubonakala khona ukuthi ukubulawa kwabantu besifazane kusaqhubeka. Silapha ke emobeni zakhona lapha eMthwalume njengoba unomhle engubani untshengisa indawo lapho kahlehle abantu besifazane umuntu wesifazane wokugcina etholakale khona lapha ngempela sonto ngemuva ukuthi ebikwe njengomuntu obenyamalele ekhaya edukile izinsuku ezibalwa kwezinhlanu wasethola ke omunye wabantu akade belusa khona la izimbuzi khona lapha emobeni ngaphakathi bese ke beubikeleke amaphoyisa asebhalisa statement afika khona aseyakhombisa asethembisa futhi ukuthi cha azokwazi ukuthi aphenye lolu daba kakhulu kodwa ke umzimba noma ngathi isidumbu size satholakala lapha ngempela sonto sinamanxeba okugwazwa okukhulunywayo ke la ukuthi ke abazi ukuthi manje ubani umsolwa kodwa uma ukhuluma nje nabantu endaweni bayasho ukuthi ongenze ukuthi umuntu obekade ehlekisana naye ongasekho ke la endaweni ngoba bathola lokho ngenxa yokufakazwa wababonayo bama cellphone records ngokusho komndeni walapho ungathandanga ke na ukuthi sikhulume nawo umndeni okuyona othinteka ngoba uthi usabela izimpilo zabo ngoba bakhona abantu ngemuva wesigameko abeke bafika lapha nebhamu bezothola kabanzi ukuthi cha lesigameko senze kanjani kuthiwa bafike basabisa ke umndeni kamufi okwenza ukuthi umndeni walapha kanjalo futhi nomphakathi nje wonkana uhlalele ovalweni kodwa ke bakhathazeke kakhulu abantu balapha eMthwalume ngemuva lesigameko uzokho ukuthi eminyakeni ngaphambilini kusukela ngo-2016 lapho kwatholakala khona isidumbu sokuqala sikabaja bajabulile satholakala lapha endaweni bajabulile eduma ngo-2016 kuze kubeke izigameko lezi zakamuva zika-2020 lapho bengaphezulu kwabahlanu abantu besifazane abatholakala emobeni eplazini ke elibude buduzane nayo lendawo lapha esakhele khona singathi nje iplazi elingumakhelwane walapha esikhona kwatholakala khona lezi dumbu masibala kusukela ngo-2016 babalelwa eshumini abantu besifazane idumbu zabo ezatholakala khona lapha emobeni futhi sikusho ukuthi cha umsolwa lono wakuthiwa umafutha khomo yena ke owayebulalayo esavalelwe ngaphakathi estoksini ngemuva kokuthi ekhombisa amaphoyisa lapho abulala khona abanye besifazane abajinga emobeni ebuseduze ebude buduzane nayo lendawo sikuyona ngalokho ke esikushaya okwamanje amaphoyisa bengakabuphi umuntu kodwa ke abhizi athi ke amatasa ayaliphenya lolu daba sibuyele kunini e-studio.